Andere mannem yekel, sareri jurem berel, im sirun anu sharjan, keskan chemlinek janjan, im sirun anu sharjan, keskan chemlinek janjan. Shoga, 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 can shoga, shushan shoga, shoga, yare doga, shoga, yare doga, shoga, 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 can shoga, shushan shoga, shoga, yare doga, shoga, yare doga. Aşkar kum duko bakan, tesil kovin sazakan. Aşkar kum duko bakan, tesil kovin sazakan. Şok şoga şoga şoga, can şoga şuşan şoga. Şok şoga yar doga, şok şoga yar doga. Şok şoga şoga şoga, can şoga şuşan şoga. Şok şoga yar doga, şok şoga yar doga. Tserek van arev germes, manushak vartle hanes, ser sirov sire kanes, manushak vartle hanes, ser sirov sire kanes. Shok shoga shoga shoga, can shoga shushan shoga, shok shoga yare doga, shok shoga yare doga, shok shoga shoga shoga. Can şoga şuşan şoga, şok şoga yare doga, şok şoga
şuşan şoga,
şok şoga şoga şoga, can şoga şuşan şoga, şok şoga yare doga, şok şoga yare doga, şok şoga şoga şoga, can şoga şuşan şoga, şok şoga yare doga, şok.